Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby don't
you.
Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando erato we mtoto, my desire.
Baby, you